nyinaa nkɔ so a ɛdwendwene asɛm no ho. Obiaa nwene asɛm no ho yie. Obiaa nwene Awurade asɛm a ɛreba no anaasɛ nsɛm a yɛde kae ateteɛ no na afei yɛkɔ Onyankopɔn a wɔte aseɛ no anim. Ɔsoro ne asase ɛwura mmɔborɔhunufoɔ agya, yɛbɔ mpaeɛ ɛda wo ase ɛwɔ nhwɛsopa ɛne ɔbammɔ. Ɔno ade yɛmfom nsuo nyinaa akyɛ yɛn. Awurade ɛna wahu yɛn mmɔbɔ. Ɛna ade wɔ frɛ kronkron afrɛ yɛn. Ɛwura, ɛne no nso wo mma, yɛaba wɔn ase. Yɛbɛtie wɔno mu asɛm. Yɛmpaeɛ nyinaa ne sɛ wonam adom ne ahummɔborɔ so na wode w'asɛm nso ama yɛn. Na yɛnam nso abɔ bra pa ɛde ase wɔ animuonyam. Yɛda wo ase. Wɔ Yesu din yi mu. Amen. Ɛneɛ, yɛnyinaa yɛbɛtena ase. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ Awurade gu so ɛresiesie yɛn. Sɛdeɛ yɛhyɛ nkyerɛkyerɛ no ase afa apamoforɔ nwii New Testament hɛ no. Yɛabobɔ so a na yɛgu so a baabi a yɛbɛakɔduro biara na afei deɛ sɛ ɛne yɛyɛ berɛ a ne yɛahome. Anaasɛ sɛ Nyankopɔn ɔde akɔduro biara no na yɛ nyinaa nso ne yɛakɔduru hɔ. Na ɛnɛ no nso yɛbɛhia sɛ yɛdi kae de nneɛma mmienu bi nso bi adwene mu na yɛtumi te nneɛma bi ase. Na ɛnɛ no asɛm no sɛ ne bi kaka sɛ nɛ yɛbɛsua biribi afa Understanding 1 Corinthians 11. Understanding 1 Corinthians 11. Wote Korintofoɔ nwoma yɛdi kae no ɛti ɛdu baako ase no. Ɛna ne yɛka ho asɛm wote aseɛ. Wote 1 Corinthians 11 ase. 1 Corinthians chapter 11 wote aseɛ. And how to understand it. And as understanding 1 Corinthians chapter 11. Ɛho hia paa. Yɛkenkae Korintofoɔ nwoma no nyinaa kɔsi a 11 no a ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bebree. Na mma me nikankan mfiri 1 hɔ. Nɛnɛ ɛbɛyiyim kakrakra ne akɔmmɛnte. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛnya asɛm no n'ani so yie. Na afei deɛ ɛdi akyire ba nso a ɛbɛboa yɛn na afei de akɔ yɛn anim. Ɔsɛ mohwɛ me nsua me sɛdeɛ me nso mehwɛ Kristo me nsua no no. Verse 2 hɔ. Na meyi mu ayɛ sɛ mɔkae madeɛ nyinaa mu na mokura tetesɛm a mede mehyɛɛ mo nsa no mu. Na mepɛ sɛ mohunu sɛ ɔbɛrima biara tiri ne Kristo. Tiri ne Kristo. Na ɔba na mepɛ sɛ mohunu sɛ ɔbɛrima biara tiri ne Kristo. Na ɔba tiri ne ɔbɛrima. Na Kristo ti ne Onyankopɔn. Yɛbɛtoa adesua yi so. Yɛkenkae nyinaa kɔsi ase a ɛkyerɛ nneɛma bebree. Ha sɛ 1 Corinthians a yɛresua 11 yi. Ɛnyɛ amammerɛ. Ɛso no culture ɛna ɛso no religion. Ɛso mo nkɔ. Ɛna amammerɛ nkɔ. Ana gyidie mu asɛm nkɔ. Ɛna amammerɛ mu nsɛm nso ɛno nkɔ. 1 Corinthians yɛ kenkae. Ɛnyɛ culture ho asɛm a. Ɛnyɛ ɔman bi. Ɔman amammerɛ bi ɛna Paul ɛnya adagye ɛkyerɛkyerɛ mu. Ne mu ɛyɛ Onyankopɔn asɛm a. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ Onyankopɔn asɛm no. Yɛ ne hia paa. Bisɛ yɛ ne ɛduru bi a. Ebinom tumi ka sɛ wɔm deɛ ɛyɛ culture. Ɛyɛ tradition bi a na nkurɔfoɔ bi kura mu na ɛbi a Paul ɛtutu ɔmofoɔ nom ne adeade nsɛ yɛde yɛ mmerɛ bi ma yɛn ho. Anaasɛ nsɛsɛ bi a yɛsɔ mu tentene saa. Na yɛbɛhwɛ deɛ nti a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm na ɛnyɛ culture. Nti Understanding 1 Corinthians chapter 11 no ɛyɛ very important paa. Na yɛse Nyame asɛm nko ɛna amammerɛ nko. Yɛka Nyankopɔn asɛm deɛ a Nyankopɔn asɛm deɛ ɛyɛ gyidie. Nti 1 Corinthians no ɛyɛ gyidie mu asɛm a. Anaasɛ ɛyɛ Nyame asɛm na mmom ɛnyɛ amammerɛ bi a Paul ɛka ho asɛm. Na yɛnkenkae Nyankopɔn asɛm no ansana yɛnkenkae yɛpɛ nneɛma mmienu bi a na mmeɛ nsɛ mebɛtumi deɛ agyina soɔ. Na afei yɛde ahunu sɛ ɛyɛ Nyame asɛm a. Na afei yɛresua deɛ a na obiara ahu sɛ ɛmu asɛm bi a ɛreba biara no na wagye ne sɛ Nyankopɔn asɛm. Na maanyɛ ne sɛ bi a culture bi mu no a cultural rules bi ne yɛde ma mo daabi. Yɛkenkae yɛkenkae Nyankopɔn asɛm no a wɔ 11:16 hɔ. 11:16. Na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye yɛn ho akyinnye a yɛdeɛ yɛmu saa bra no na Nyankopɔn asafo hodoɔ ɛnyɛ saa. Asɛ edi adanse ya mehunu se Paul se se wibedi nsama waka ne ho akinye ana se wibe se obi mfa ne ho ntoso a ana wibe se oka ho asem bi enya won se ye de ye mosa abra no na onyankopon asafo ho do no so e mosa abra no na se ase no di osmanfo no e de pese wo tire mu no se na se yesu yen no enye greek fo omo culture ana yesu ya ana roman fo culture ana oman bi se israel fo culture na yesu ya nemu enyankopon asemwa paul se so beti ye hu akini a yenye paul no a mu ni yen no yenye mosa abra no corinthians fo mu ni yen yenye mosa abra no ana nyankopon asafo ho do nso nyesa we bi corinthians fo bi corinthians nko na motie mungu nko o miamia bebre nti mu hu nyankopon asafo ho do e wo ho nyankopon asafo bi a makom bi a me paul mini mo mo de obra we ye mo na se ase no e di adanse e kire yen se na nya oman bi mu asem na paul oka nemu na e ye nyankopon asafo bi bi a wo mo nye na se ayi ko ocha free mu ase o se nyankopon asafo ho do anye sa ndia adria asafo no enye no ana asafo no eni a kire ana enka asafo na bra bo ho no na e nyankopon asemwa maka se nyankopon asafo enye oman ba akobi mu asemwa ana ene enye country bi ka nyankopon asafo enye country bi se Ghana ana ebia America no ana se ebia tribe bi nyankopon asafo enye emusuakuo bi ene ye ka omo ho asem nemum eye enkrofuo bi a omo fifiri miamia bi aba Ebadi Yesu ebini moja aton no waje wo mo na waka wo mo nyina abomu na odi wo mo se ohene. So Christ is the king or the head of the church in the asafo no a ififiri miamia aba ififiri firi musuakuo ahodo mu amaama bebre no anso ena ye bi ya beje asempa bi adi a ye nyina waka ya abomu no oni e free church na sa church na Paul ka se wo mo mo sa abra no ti church na emo sa abra no enye oman bi enye abusuya bi abusuya kuo bi ewiase musuya kuo bi nemu ayye ejidifuo bi a omaka omo ho abomu a na nyankopon aka omo abomu a onyankopon edi omo so na ose omo mo sa abra wi ti Paul wo kire kire nsa ni nyina mu so wo ba wonye sei be ma nye sei wo bo mpa ya uti se ne wese wo ye no be ma wo bo mpa ya se ne sa wo ye ohu nyina no wo be wi sansam ne kanu ro ka se ye de ye nya enye sei negative things bi e mu bi a ene de me mi a obi pese bi a wo be je hu akini a ye de ye mo sa abra no ndina ha sei adanse ye abam pefie me hu no se de Paul e be ka nyina no eye kocha mu asem na Paul ka na sa ejidie mu asem mu nyina ejidie emu asem na Paul e ka nti enya point number 1 na ejidie adanse a kire ye nse First Corinthians chapter 11 no enye amamera asem a nemu eye nyankopon asafo ahodo ana nyankopon asafo asem a nti enye oman bi a kocha de ba bi e wo to ye treba mu firi mu sɛde mu si yɛ mɔ nneɛma mmɔto agyanom ana enunom sɛde mu si bɔ ɔmo bra ɛsi fa no ɛna yɛ ɔman biaa ne abusua biaa anaasɛ ekuro anaasɛ ɔman biaa wɔ ne culture ti asɛ yɛ hu sɛ nyɛ culture ho asɛm na Paul ɔka ne mu nyankopɔn na ɔka nyankopɔn asɛm koraa no a yɛne a yɛfifiri mmeammea ba no yɛn our citizenship is in heaven yɛn yɛn ma yɛbuo no ɛwɔ soro First yɛka Philippians chapter 3:20 yɛnge nka wane mfa nto so na afei yɛntoa yɛ asɛm no so na yɛhu no sɛ nyankopɔn asafo ahodoɔ a Paul ka ho asɛm sɛ ɔmo nyɛ saa no na yɛsɛ ɛyɛ gyidie mu asɛm a na yɛsɛ onyame asɛm onyankopɔn asɛm mpene so anaa ɛnyɛ nyankopɔn asɛm a nti yɛnhyɛ no nso nti sɛ ade a asafo no nyɛ no na yɛsɛ ɛnyɛ nyankopɔn asɛm a na nyankopɔn asɛm si kwae anaa ade asafo no bɛyɛ no na awurade pene so ntira na yɛke nkae nyankopɔn asɛm wɔ Philippians chapter 3:20 yen hwɛ de Osman for Paul sa kan yɛ wonum won se na yɛ de yɛ man yɛ yebuo no ɛwɔ soro ifi sɛ honom nso na yɛ twɛn yɛ agye nkwa a wɔne Kristo no nti yɛ de yɛ man yɛ yebuo no ɛwɔ soro ti yɛ gye yɛ nso asɛ nyina afri nyankopɔn nkyɛe ti yɛ no Bible ɛna yɛ constitution Bible no ɛna akyerɛ obi bia ɔbaa sɛ de wɔsi nyɛ ne ho yɛ constitution no anya no power draft dia maye no e govern asafo no e kire se de asafo no e ma wo mu no se de wo mu nsinya wo mu ho wo mu ho sesie wo mu ho fa de tumi a wo mu wo ene be de wo mu tumi ye kopem ye constitution ni nyina no wa draft dia maye ndi e fa ni ya hwe e ma ho asem ani ya hunu ni ya hwe obae ma ho asem ni ya hunu ndi onyangopo asem no e constitution a e ma ye hunu se oba de se na ese se wo ye ne ho ndi ye be hwe de afi ye hwe bi ewu de ndi a First Corinthians 11 no enye culture and answer cultural who be na Paul edi e ma wo mo se bia Corinthians for mo mo ni akọ wo mo amamre ho na wo mo di suo na enye sa ho asa na Paul o ka de mo no otwe wo mo adwene si nyangopon asa me so no e bi o se ye gen kan in First Corinthians chapter 11 and 3 no chere se o se na me pese mo hunu se obae ma bia tini Kristo na oba etini obema na Kristo etini onyangopon I say Paul said the head of every man is Christ and the head of the woman is man and the head of Christ is God bema bi oba bia eti ene bema ena bema so ti ene Kristo ena Kristo so etini onyangopon by any kind fantasy as he said culture bi ene as as we so a etire se emema nyina ye ti ne Kristo tintine buse busa culture se wewi ase nyina so wa kunya oma bi oye omo culture se omo culture tire omo se bema ene eye emema nyina ye ti ne Kristo ne se ase no se ye nya bi sa na tire se de Paul ka na ase no esa e di adanse se First Corinthians 11 no enya mi ase mo hallelujah more more tears said mom and some of them here. They say, no, Yahoo said, Paul said, Obama, Utini Christo, Anna, Oba, Etini Bema. We are say, a man, DM, and our culture be anywhere, Obokomua, a better that was said, a mamma, Bema Bia, say, or you are off for crown, or infants are off for crown. Na obare se bema na sia na echre se obema bia de Kristo na ewutie enye kocha e jidie mu asem a jidie na ye bae mu no na yen Kristo no abae ye yetie ne mu enye kocha eno so me jidie se nyangopon da roma ye tie asie ne be koso anso ati asie ye papa na asem ne kunse ne be boy bebre nti even though enye asom nyinaa akura na jitu me se Kristo ye meme nyinaa akura ti apart from Christianity no se Kristo asom mu no ya na ye jidi se obema eti ene Kristo Kristo asom mu but apart from Kristo asom mu no asom bebere wo wi ase monko asom ahodwo monko busa ene jidi ahodwo monko busa se asom bi editu me se obema bia etini Kristo ana obo se eye Kristo fo eye Christianity mu ena sa ase mu ewo eni ebusu e bia mu eni nti ye fanye se ya adwini mu na etimi aboa ye pa ye pa afiye nti ase se afiye de mu hunu se First Corinthians 11 no enya mamara se mu a na ye jidie mu ase mu a praise the Lord eni ye jidie mu ase mu a na ho se se bia na se ya me ye ni ko ho amamara de ye pa e big man sa no enye manya ne ane agaye wo nyame asam ne wo nitu mi sa wo sa no de o kan asam no wo ne wo tumi sa wo sa no de o kan asam no wo kan sa yenye sei afa ne yenyan ya obi ne sa tumi no de o kan asam no wo ne wo write sa asam no wo tumi sa no nti ene kan dia sa nti oba afa ye kwa asam ne esue ne mebe nu afri mu he he verse ne wo no na sa e kire sa oba e se be ma se ana be ma so se Kristo ase ana Kristo so se onyangopon ase ma onyangopon de wonse obi ase na Paul ma yehu oba a ose be ma se no na se de ene de ebedi adanse ya yehu oba no ho na ekyere se ose tumi ase ana ochere be ma nso ana ba Kristo de wanfa nko wanfa nko ani se yehu de ko ho ochere se be ma wo bo mpae a ebi a e se kata wuti so ni so kata wuti oba de kata wuti ba Kristo nso a enka Oye meme tini die Paul no ho die wa nko ho. Ade obuka so ho etra na. Hallelujah. Ti mu se Onyankopon die wo mu nyina ese Onyankopon no obia ase na se. Bo Onyankopon die onse obia ase. Ye nka verse 4 na ye nto aso. Nti ye hu se aye wrong concept to me a o sase no omfa ni die ema. Se obi to this to it is wrong or it is sin to dishonor your head. Obi a wo se obi ase uti. Wanfa ani die ama obi a wo se na ase a eye mfo mso. Ehia na mso. Enye nka ho a wo se for ho obema bia wo bo mpae. Na wo se nkom no akata ni tiri so no. Oni ni tiri ni. E se obema bia no so. Ye wo se Onyankopon constitution mu no. Ah ya ban ya bom no. O kire se obema bia so nko wo bo mpae a. Na se wakata ni tia omu ne head bema no so e wo authority bi o hase e in the moment ya bema no dressing bi ene se le besi aye ne ho no e kire se ne pani o hase na se no onfa obu e ma no ti ye hu bema ye guso ye besi ye hu no se ye guso suesu ya na asem ne gosi e no e be bo aye de se bema bia o bo mpa ye na wakata ni tia bia no omu authority a o shall see ana fe yen yen we se be ma ejina ni ti so ka ni nyina akosi a be ma bi obejina ni ti ene de ye ono so wo bo mpae a wakata ni tiri so no o mu nyina ye pe se be ma ni tiri fuku su ne gu ni tiri sa na on twa so a ana wo wi ya ono obi a ono ne yonko be ma no ono so bo mpae a ono so wakata ni tiri nyina no o mu nyina ejina brane o mu nyina ya dekoro o mu nyina anya ngopo mpe amen. And he said, short hair, Obia, what unity? Bema, what unity? And I said, Bia, what credit, you know? On who will be in Sua, or Bom Payan, so be Bia, and Kata, Nitrison, or my pet. Was Nimia Minano, and Namia Samoa. Young ever verse fire from so it was a crack, or so a baby, a Bom Paye, and I won't sound come many trees with the honor. Oh, unity, at a sour boat to come. Oba so se wan katanti a ni omu bema oba so obo mpae ana wo se nkom no wan katanti a nyame bo a ehwani sua ni nya pa oba so wan katanti a na gese omu bema onfa anidie emma bema o se na se ni yehe no so nti eno so so no nti edi se oba so no se wan katanti oba wan katanti a ane oban so a wo motikwa ana wo sakora no omie nyina nso ye pe se oba wa se wo bo mpa ye ana wo se nkom nyo nkata ani tia onye no nso sana baabo no kan ye kire mo de baabo no aka se se oba na bo mpa ye nyo nkata ani ti onkata ani tia sa oba no woni nyo nko ba nso a wo bo sakora no a wo bo tikwa no wo se omie nyina wo mo ye pe enya because enya mi asem wa na yebe kon ntiti mo nime nu nyina entene ewa urade anim ye hello nso ana edu me ba akubio nso nese se oba se akata ni ti wakata ni ti kama se de odangopa asam so wonye no a woni oba de nso a nime nguri tiri so a onfa pass won kan ye nso mo so ye pe kon nime nu nyina atene wa urade nime nu nyina nyina mi asam a de eni nguri tiri so ku ha a onfa pass won kan ye no wa di nyango pa asam so kon ya hopa asa mso mo bae niniti ntiniti ni se gusu saade a te wadi na hopa asa mso ana kan ya hopa asa mso se wo bae kata wuti no so a ni ono so kata a paulo si nyeri nyina ya dokro yekenkan ye no sam yekenkan se siwo no se ena sa fire fo no se se na se oba na se oba bi a wo bo mpa ye ana wo hye nkom na ni tiri so da ho no onini tiri ni na ete se wa botikwa. Praise the Lord. Odise ede se oba na ye debe obo tikwa sakora tu oba bi obo mpaya a won kata ni tibia no woni oba ni yonko ba wa bo sakora no oyepe ebi ebe vice versa nso e se oba nso ekata ni ti oba wa kata okata ni ti nso a woni nso te se obi nso a eni nso guni ti nso a apaso nso enkaaye na ebo so ebeto adisu nso ni nso ebe bo aye pa yomo ne se ko mi no ɛne katakaluto no ɛyɛ the same thing ɔmo nyinaa no onyankopɔn ayɛ anyame asɛm a yɛka komia menim sɛ mo ɔmɔde ɛma nyinaa mote aseɛ ma ɔmɔde ama ma ɔmonom adeɛ yɛfɛ no sɛ komi mom sɛ mpagya mo nsama mehwɛ komi na afei wei yɛansa nkɔkyerɛ nkɔkyerɛkyerɛ mu ɛna yɛka katakaluto no so ɛ katakaluto aha mo nyinaa ɔdodoɔ no ara pagya wɔ mo nsa na ɛsɛ to cover holy wokata wo tiri nyinaa corinthians 1 Corinthians 11, 5 and 6 near Kayano. Actually, I said, Oba, O Katawutino, to cover holy, O Katawutino, and what's some in the air come. Now, Obi Katani to me, you know, and the whole person said the Bible, I can't say no. Anna, Obiso, a geniti, kuha, not on far past one, so and Kayan, so I'm losing the whole person, what? To me, you know, Edina Brane. You know, very woman said, it's about coming about one, call me, you know, dear. A ɛni nyango pɔn ne ɛgyina wɔti ama wɔ opa obetwa ompɛnso a obɛmɛna gyina so enti ɔbaa sɛ ɔyi ne ti anaa sɛ ɔdutwa so anaa ɔgyina no ɛyɛ ho adwuma ɛyɛ ɔbaa n'adwuma saa nso na bɛrima nso ɔyi ne ti anaa ɔgyina ɛyɛ n'adwuma ɔno ara paa obedi so ompɛnso a ɔpaa ɔnu so ɔbaa ɛde ɛni ɛyɛ sɛ ne tirim anaa ɔde ɛni ɛka ne nwie hɔ na wɔde ayɛ sɛ bi a ɔno a ɔpɛ no ɛyɛ ɔbaa adwuma nti memehu nneɛma bi wɔ hɔ a yɛne a ne ɛbɛyɛ nti mmara bi wɔ yɛne a ne ɛbɛtoɔ asɛm bi wɔ no so a sɛ sɛ ma nsɛ bi a obedience bi wɔ no so a yɛne a ne ɛbɛyi n'agyie ɛni ɔbaa ɔpɛ a onyankopɔn sɛ ma ɔbaa ɛnyɛ makeups a nyame bo ɛbɛba no so makeups ɔbaa totootoɔ na ani akyi nom na nanonom saa anyama nneɛma no nyame bo ɛbɛhwɛ no nso ho asɛm wɔ kɔsi ɛbɛhunu mekyerɛ sɛ yɛfa nyankopɔn kɔ instruction no a ne yɛhwɛ mu ahu deɛ sɛdeɛ ɛsɛ ɔbaa wɔsim nanteɛ ɛne sɛ wo under constitution no deɛ a ɛsɛ wodi soɔ ɛna nyame asɛm a motie nso no ɛhia sɛ brane bɛgyina wɔ nkyɛn na ɔhwɛ sɛ wodɔ wo nti obi gyina wɔ nkyɛn na ɔhwɛ sɛ wodadeɛ ne kyerɛ sɛ nɛma nkɔ yie amen ɛhia sɛ yɛma brane bɛnya ne nyanemo amen mehuu sɛ obi ɛdadeɛ ne nso monhyɛ no nso na atumi aboa mo nti asɛ no deɛ yɛka ne nsɛ ɛneɛ bi wɔ hɔ a waa na ɔbɛyɛ biribi wɔ nso deɛ a sɛ ɔbaa ɛkata ne ti ɛyɛ n'adwuma anaa nyankopɔn adwuma ɔbaa sɛ ɔbɔ ne ti a ɛyɛ ho adwuma ɛni nyankopɔn sɛ nka ɛti bɔ gyae a sɛ plate ɛmfa homa ɛnka wuti ne gyae a ɛyɛ ho a ne bɛyɛ sitie ɔbaa ɛna sɛ nyɛ bɔne nso deɛ a ne constitution nyankopɔn kɔ instruction ama ne kwan ho adeɛ a all right ɛni saa mmerɛ sɛ yɛfa wɔ adwuma a yɛbɛkyerɛ wo yɛbɛma wɔ appointment to appointment letter no ɛbɛkyerɛ wo post kora yɛde ma wo ɛne sɛdeɛ wɔ adwuma teɛ onyankopɔn nso sɛ wafa yɛn aba sɛ yɛ labourers wɔ n'anim ɛnti wama wɔ bibia appointment letter ɛnti sɛ yɛwie yɛ adwuma wie a daakye nyankopɔn bɛtu yɛ yɛka na appointment letter no mu no ɛdeɛ bɛ na ɛkyerɛ sɛ ɔbaa sɛ ne ɔbaa ɛne sɛ ɔsi yɛ ne ho nti obiara ɛhwɛ appointment letter nyankopɔn de ama wo asɛ labourer of christ no na hwɛ na woanyɛ biribi a wo constitution anaasɛ mɛka sɛ mka mu adwuma mu mmerɛ o deɛ ɛdara te wɔ biara no woanyɛ biribi a ɛbɛma yɛ hu sɛ wato mmara yɛgu so yɛtoa nyankopɔn asɛm so nti ɛhu sɛ nneɛma bi wɔ deɛ a nyame nyankopɔn ɛna ɛyɛ ɛma yɛ ne bi wɔ nso deɛ ɛne a ne yɛbɛyɛ na paul ɛka nsɛm wɔ nyinaa no ɛwɔ 1 Corinthians 11 ɔde nneɛma bebree hɔ a ɔfa firi creation mu nneɛma bi wɔ nso a na ɔde nature akyerɛ wɔn adeɛ yɛnkɔ verse 7 yɛnkɔ 7 to 10 yɛnkɔ yi wɔ 1 Corinthians 11 7 to 10 yɛnhwɛ adeɛ kakra bi hɔ ɔse na ɔbɛrima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne ti soɔ ɛfiri sɛ onyankopɔn nso bae ɛna ne mu onyam na ɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbɛrima ne mu onyam na ɔbɛrima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ɔfiri bɛrima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na ɔbɔ ɔbɛrima na mmom ɔbɛrima nti ɛna ɔba ɔba ɛnu nti ɛna sɛ ɔba ɛnya ne tiri so tumi abɔfoɔ nti yɛ to aso asɛ nso paulo ɛde wɔsan akɔ abɔdeɛ mu creation onyankopɔn ɛbɔ adeɛ bɛ wiase no ɛmaa ho asɛm a paulo ɛnya adagyeɛ wɔkyerɛkyerɛ mu na wɔde bɛma deɛ kakra bɛhyɛ mu no wɔsan atwea deɛ kɔ abɔdeɛ mu sɛ onyame bɔ onipa bɛ wiase no ɔkyerɛ sɛ one ɛnyɛ ɔban nti ɛna yɛbɔ ɔbɛrima mo hɛ no nso na mo bɛrima nti ɛna yɛbɔ ɔbaa amen ɛmaa mode saa asɛm no di anaa modidi a monka sɛ yɛdidi ɛmarima modidi anaa sɛ monyini very good yɛdi huu sɛ ɔbaa afiri bɛrima mu ɛna ɛnema mmienu paul ka ho asɛm asɛ yɛdidi kaa no ɔbaa afiri bɛrima mu ɛna ɛbaaeɛ yɛnti a ɔbaa ɛsɛ sɛ wonya biribi a ɛdi wo so ɛdi wo tiri soɔ yɛnti a ɔbaa ɔconstruction no yɛkyerɛ wo sɛ constitution no mu no yɛkyerɛ wo sɛ wo no wo under authority no na ɔma yɛwɔ reasons nti a ɔbaa ɛhyɛ tumi ase paul wɔkyerɛkyerɛ mu no sɛsɛ ɛyɛ sɛ ɔbaa kɛta ne ti a ɛnyɛ sɛ wokɛta wo ti kwa but ɛyɛ symbol of authority ɛkyerɛ sɛ you are under authority sɛ nka ɔbaa kɛta ne ti a ɛkyerɛ sɛ ɔbaa no wɔhyɛ tumi ase anaasɛ sɛ ɛyɛ sɛ nka ɔbaa agye ne ti nyi gu so kuraa na wɔmfa pasoɔ nka a ɛkyerɛ sɛ ɔbaa no wɔhyɛ tumi ase na paul ɛkyerɛ deɛ nti a ɔbaa no wɔhyɛ tumi aseɛ na ɔkyerɛkyerɛ mu no nneɛma bɛyɛ mmiɛnsa ɛna ɛkyerɛkyerɛ mu a anaasɛ deɛ mmiɛnsa anaasɛ mmienu anaa nan ɛnkosi ne yɛbɛhu deɛ paul de kyerɛkyerɛ mu yɛdi kan no sɛ wɔse ɔbarima ɔbaa firi barima mu ne baeɛ ɛna bio nso no bɛrima nti ɛne wɔbɔ wɔ paa nti ɔbaa ɔfiri bɛrima mu na ɛbaeɛ saa ne nyankopɔn asɛm woaka woka nyame asɛm no a onyame asɛm kyerɛkyerɛ bebree na mekotation no nso yɛde bɛma mɔ no afei atumi aboa mɔ yɛdi ka koraa bɛtumi atwerɛ no ayi genesis chapter 2 verse 23 montwerɛ na monsan ntwerɛ ɛbɛke nkae hɔ kakra na monsan ntwerɛ genesis chapter 2:18 nyinaa na yɛbɛke nkae ho asɛm nti asei no ɔbaa afiri bɛrima mu na ɛbaeɛ na yɛ sɛ ɔbaa ne ho yia a ɛnka nyankopɔn ɔmmɔ no ɛmɛka bɛrima ho nti ɔbaa no nyankopɔn bɔɔ no bɛkaa bɛrima ho no na kyerɛ sɛ ɔbaa ne ho yia ɛni sɛ ɔbaa yɛ adeɛ deɛ nka bɛka sɛ ɔbaa no ɔyɛ ade papa ka ɛmaa ka ɔmo yɛ good products praise the lord ɔyɛ ɔbaa yɛ bɛrima aboɔfoɔ saa na baabɔ no kaeɛ ba onyankopɔn dii kan bɔɔ bɛrima ansa na wɔbɔ ɔbaa ɛnu nti na ɛyɛ sɛ ɔbaa no ɔhyɛ tumi ase no ɔbaa nso afiri bɛrima mu na ɛbaeɛ nyankopɔn yii ɔbɛrima no mfe mpadeɛ bi ɛna ɔde nwonoo ɔbaa no ɛni ɔbaa ofiri bɛrima mu na ɛbaeɛ ɛnti onyankopɔn ammɔ ɔbaa sɛ ɔmmɛdi bɛrima so onyankopɔn ammɔ ɔbaa sɛ ɔmmɛ kɔntro bɛrima na sɛ nyankopɔn bɔ ɔbaa yɛhɛ no nso nyankopɔn ammɔ ɔbaa sɛ ɔbaa ɔmmɛtetete bɛrima onyankopɔn ammɔ ɔbaa sɛ ɔbaa mɛha bɛrima dabi ɛnte saa nyɛmu ɔbɔ ɔbaa sɛ ɔbaa no ɔmmra mɛboa bɛrima no ɔmmra mɛ bɛrima ne boafoɔ praise the lord ɛni sɛ ɔbaa ho hia ne wɔ sɛ sɛ nka ɔno ho hia a nyankopɔn amfa ɔmmɛka mɛrima ho but wɔamfa ɔbaa no amma sɛ ɔmmɛkɔntro bɛrima nti yɛhɛ no nso nti ɔbaa ɛni wo kwan sɛ ɔbaa ɔkɔntro bɛrima na ɛnaa wɔn sɛ bebree no ara sɛ wokɔ family bebree mu a mmaa bebree no na control efie no wokɔ fie bi mu a meka family wɔn sɛ ɔbaa no wɔn na control family no ebi a ada yɛ ebi a wɔn na wɔn sika ebi a na education ebi a wɔwɔ ɛnam ne bi a dibire bi a wɔwɔ society mu nti efie no na barima mu no ɔbaa no mu abɛyɛ head of the family anaasɛ ebi a ɛkwan bi so no wɔn na efie deɛ family no nti ɛba na saa deɛ ana yɛ sɛ tumi no abɛdi ɔbaa nsam but no matter ɔbaa sɛdeɛ nyankopɔn ayɛ wo biara no momyɛ ntwɛn ani nkorɛ creation abɔdeɛ mu deɛ ɔbɔ ɔbaa ne bɛrima bɛɛ wiase no deɛ nti ɔde ɔbaa ɛbɛka bɛrima ho no nti ɛnyɛ bɛrima nti ɛne ɛbɔ ɔbaa ɛnyɛ ɔbaa nti yɛbɔ ɔbɛrima nmo bɛrima nti yɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɔ ɔbaa nti ɔbaa ne ho kwan sɛ ɔtetee bɛrima onyankopɔn amfa mmaa mɛka mmarima wo sɛ mmaa mɛka mmarima no ɔmmɛtetee mmarima anaasɛ ɔmmɛhyɛ mmarima so anaasɛ ɔmmɛtena mmarima so daabi ne adwene a nyankopɔn de bɔɔ ɔbaa bɛka a bema no hono afi ini kanti asie sa nyankopon so amu oba meka bema won se oba ne meye bema kwa nyese ha wa no oba bema kwa crazy mi nyankopon ga se kwa ne se ni slave sa fe ni wadane oba na abua sa wadane na abua de opa bia na opa se oba ne ye enya adwe nyankopon de oba ne meka bema no hono tu oba ma o nkwa ya dwene ma oba o ye mfomo so ti oni kwa crazy de oba oba bia nyese na ho se no hallelujah ti wa oba ba ka ba ma ho se de be ya oba ene oba ba ma ba ma nani age na ba ma nso ma oba ro nso ni age no mbi oni nyina ti mi abomu awie pa ye no matena se kama ene ene ni nyankopon adwene a ode boye ndi oba ba to ba ma ndi oba enka enfanse bi anka e anuafo de a enka ba ma no se wo ye brother de anka ni junior brother ni ko ba no se mema mi ewo mpa mi oni be wi ase a ba e de ne ya ba ko ye pani and time for class a penny room and you can obey my at a penny and our bar on some gonna say at a kakra sally and upon a born on the young man was a pay you pine to obey my piano and you said what it's your obey my what it's your bar now I don't want to call my mom so if you can say remember the home you're very weak into almost into 2 years the amount so ever doing it now me a body you know and now I'm gonna pa and I become awesome nyankopon ma ema dwene pa yie pa a se yehu ma tena ɔno bɛma mfaso ama yɛ bebree bɛma bia sɛ ohu ɔba tena a ɔba no ne ho bɛma mfaso ama wo fi sɛ nyankopɔn ɛbɔ ɔba a adwene a ɛwɔ ma atiri mu no ɛdɔɔso bebree halleluya ɛne sɛ bi obi die suadeɛ a ne ɛwɔ nendie ne nsa ne mu nka yɛfa no average deɛ a nka ma deɛ ɔmo wɔ adwene nti sɛ nka obi baboa wo na ɔyɛ ɔboɔfoɔ na wodane biribiara de ma no a na afei na boa na ɔbɛboa na afei ɛde nneɛma bebree ba so ɔyɛ ɔboafoɔ nti wama sɛ ɔno mom na asɛ afei wɔna wɔboa no daabi ne ma ɔbɛboa wo na obi baboa wo a yɛnya biribiaa mfa nhyɛ no ɛnya biribiaa ma no wogyaa bi nti yɛgyae abrabɔ mu biribiaa sɛ ɛma na ɛnyɛ biribiaa ɔbaa na sɛ bi ɔmbɔkɔ nhoma wɔne ɛyɛ biribiaa no a ɛna ne hu sɛneɛhu deɛ bɛto wo ɛne deɛ wopɛ wompɛ deɛ bɛto wo a na ɛbɛto wo amen. Praise him. Ɛna ɛno no ɛnyame asɛm yɛbɔ mpae asɛ nyankopɔn sɛ nyankopɔn mpagyapagya yɛ abrabɔ amen. Na nso wowɔ ba nso na nyankopɔn pagya wo a se no adeɛ ɛhwɛ ɔbɛma no yɛ leader bare se no a nso no bɛma ne leadership no ɔntumi nlidi yie di a na wote hɔ a na hɔ koraa yera a wo ɔntumi ntoto afie ontumi ne to efie de a ɛne ɛno nso yɛ asɛm bebree nti yɛse ɔbaa nyankopɔn de ne bɛka a bɛrima wo sɛ ɔne boafoɔ ɔmɛkɔ nturo bɛrima anaa ɔmɛtete bɛrima anaa ɔmɛhyɛ bɛrima so anaa onyankopɔn de ɔbaa ne bɛka bɛrima wo sɛ bɛrima no ɛnyɛ ɔbaa ne mɛyɛ bɛrima no nako anaa ne save kantum bɛrima me kasa naa nso kasa bi bɛrima kasa na me kasa wunmu adeɛ ey ade oba onye slave o onye donko oba onye donko oba onye donko what we are sir we tu nyanupo mera we are sir we gu nyanupo ni mu ase you are the image of Christ we ye nyanupo su bai nyanupo bo se o se obo be man said be ni su bai ni nse so ana oba so de ono so ye be man ni mu onyam so e se oba se na ba mo kan ye men kan ye na o se oba de wo ye be man ani mu onyam ye se na ba mo kan ye bẹẹma ni ẹ sẹ ọba ẹ kẹsẹ ọba ẹ ọ woman is the glory of man ne jẹ sẹ ọba no he belongs to man ọ yẹ bẹẹma dia adeɛ bi a ɛwɔ dia bia no ɛsi wani mu onyam so obi si fie ma wa fie no ɛyɛ hɔ ɛni mu onyamoa ɛwɔ ni mu onyamoa so obi tɔ kaa ma wa kaa no ɛyɛ hɔ ɛni mu onyamoa wani mu onyamoa nti ɔba ɔyɛ bẹẹma ni mu onyam sɛ na baabu no kaa yɛ hallelujah ebi sɛ ɔyɛ bẹẹma dia nti wuyɛ ɔba a wuyɛ hɔ adia I belong to man mo nyina nka yɛ bẹẹma dia bẹẹma na yẹwò di a n'asọ na yẹ bẹẹma na yẹwò di a n'asọ na yẹ bẹẹma di a nti wúgyina wọn sẹ bẹẹma di ẹbẹyì ẹni mu onyam ní sáà na báyìí wọn kàn yẹ ti ọbaa gyina wọn sẹ bẹẹma ẹni mu onyam ti bàtà ẹni mu onyam wọn sọ adiẹ bu wọn a yẹwò di a ní wọn ahwẹ nìyí a ẹni mu onyam tó sẹ yẹ ẹmẹ bebree akọ wà di a wọn ẹni mu onyam wọn asẹ sẹ adiẹ ntira ẹni very careful ọbaa ọgyina wọn sẹ bẹẹma ẹni mu onyam ti ẹmaa. Mmarima mmea ndoto mmaa ase ne mu ɛdeɛ deɛ yɛwɔ
Paul eka wo nyina no wo ka ba wie se ye wo bibi wo ho a ese se oba no wo ye a e kire se wo se tumi ase na ne yi sa na mani fi ho a na sign no ana symbol no bibi a enka ewo oba ho a e kire se wo ye oba na o se tumi bi ase no wo bo ho a no na eni ho dia na kire se oba no onse tumi bi a ase bi nti yehunu se mema oba oyewodia oye bone of bone flesh of flesh and that's all the bible can osimo oya me dom pe mu dom pe so me hunamu dia bae honam na sa oya manimu onyam media adia bi yewodia bia no hwaso yie ti adia bi yewodia bia wa hwaso yie dia adia na sai ti mema bebere wa yani ya irinu ma ntia ntia yie and your mama and the baby one so I say, but no did you say or bad your papa di dear I said would you amen. We have bread with our crayonwa. But my near brown was it. And fa so na una be one seminal. Well come on, baby, mamma, ta no as well done. Yeah, couple and one about only cassana and so good. Hey, because one air bread with you, one air busiano. One a Hebusiano, so a man who really want to pay when I read you or Guinea. Well, I give you to him. I give you any to him. Hallelujah. Then I say, Abrabono Uncle Yenano. When you pay me an Abra, Sabbath, and Abra, Nabra Banco Yibi, and I give you to him. And I guess, but I mean, I said, with a no form, why any Abrabonco Yi. Amen. And I say, I feel a rule in Tia or Ba. And so, or Paul said, the way into your soul, bang any tissue to me. And so, bang a BBA air control, no, I want it to so. The Emma has some year BBA air dinner to me, Sanaba Monacae, no ma or my other reason, because above 20, and then car was above 20. Adaba Kuomonasa, Oka by a bonoa, above 4 so, yes, Yemua, above 4 by some year. When you look above 4, Omana, a pay and so, and never blame you, and you look charge. Ah, yes, I say, and just what I say. Yes, I am quite a while, see you. Above for Kaya, you know me, yeah, yeah, quiet Benjamin. We are never for Kaya, or the boy, and who buy. And you above one also, woman in some way, you are in Yomaba, Roman, I say, and man, constitution, the actual almost or Moniano. Say, I saw back at any tea, say, and send it to me, and this is what no one cry out. Who is that one or ban on funny dear Mount Tolito, as I see it. Well, on also authority has seen no about the guy. Now, when you want that, you know about baby, I say. But engine authority be a man or say, go and guide these people, go and protect these people for blessing your command of food. No, Obama, no Obama, say, so cut and tell me to know that I should have. And now, sir, a new answer and a catasua, no a car. Unprovided service beyond more banner. Service beyond provided manner, no protection, guidance beyond far more banner. Ebasana ye insano na e kaichi. In the above four robots me okay yangu pa some more yangin kai Hebrews chapter 1:13-14 Exasa yenemu unami above four a kanye ho. Ye wanna say to a baby who sa unami above four ebo home by the afa wasa mena wasa siase. No who sa and a sa a paswaka uti a mamba swan kauti sa and you say we say we tell you and so we tell you we say above four eba solo. Bia wo bia wo bompa ye bia no a wo oni onyamupo edi kita ho bia no ebade mane bo abofo eba ebe sumi ye kenka nyame asem no a wo ka Hebrew chapter 1:13 to yenka 13:14 wo sin na abofo no mu hwan e na wa ka pen se na me nifa ko yin se me de watamfo be se wona asem ti aso wo nyina anya ahoma asomfo a won a obaye enkwantie and when it different was small and so on kosom to omo ye minister and spirit ah omo de ye ne a ye be enkwanje ye when it different da che ye ne a nyangopo de have be ma ye no ye ye nti abofo no omo ba som ye holy angels no omo ba som ye omo mama ye ye som omo ye mo omo ba som ye ti ye nam nyina no omo guide ye me ka se mebi a ye me bi mi ko pie ba bi na ye ne ye bi dwuma bi na ho no ayi e bi na esu kase bi ho enje emu no na wade ma me ho se asema makane ma bi pan na ne enema bi ehu yete ntane ntane se
This is my symbol. Symbol of authority. The when the church says to me, I say, "Me tina bi amin chaye no." And the church says to me, I say, "Send so ebi a send kau kete ni njina onswa." Makata huano. And the church says, "Me oba, me oba." Na me say to me, I say, "Simple." Amen. Praise him. Na minimisa unyami asemno ebuaye. Na minimisa asemno ebe enkosi ya nso ubi ya di shamba bruno efuno. Adeba akubiwa ye kan se so kan even se bia 11 ho nso a e ba no a wose enso oba nkoti bema yen ka ho ene ne osunya ni ka kire bi wose enso oba ma nkoti oba na oba nso nkoti bema ewadi no ahote fa mo de ye nyina ye pe bema da oba na oba nso da bema yen se bia oba hu hia na bema na hu hia da bi nyam enkwaje mo de oba nkoti bema ena bema nso nkoti oba no no dibre mu de onyangopo aye se obi a no ni dibre but ahote efem ene nyam nso mu de oba no owodi nyangopo ego no eye nti ye he no nso nso pa ye pa na nti me emwaye nti hu nyangopo ne kon so si no nti se se de afo ye kenka 12 no so kire se paul do wiye no wa no sa kire se nso oba otwa so a na se de oba fi oba emu no Sanso obema nam oba so banono na ni nyina efiri nyangopon Paul se osa atwe anyere ko mu echa obade ebo ade no na oyi oba fi bema mu bae no afa nso de ekoso no anso no na ofa ode bema nso ba tu oba efunu mu se obema nso fi oba mu mra nsa fe de wa balance ne ma praise the lord obade oho kwan se oye de ono ankasa ope enti the authority of man over woman no sa oba o se be matumi ase ne mi kase be ma ne se bia kwada bia o nya nkwada ase na mi kwada bi ano se nya mi bo se nya da ache na bia se nya ehwa asam chichiri mu ye na bo amo mi didi se mo ti ase ti paul se mu de mu hu aten verse 13 ho se mu hu aten se enya fe se oba wo bo mpa ye na ni tri eda ho afi o sa to aso ba 14 wa wo se obresu nche mo se oba be ma jeni ti kusua ensene ni monya emfata no pod of the nature chere ade no atwe anyo akokreation ni na fa watwe adwana bande bi a after creation dia esi ye no atre ena creation mo nso no adwe na ngopon de bon ade no atre ni nyina oba chere chere se de ba ye beti na ngopon constitution ase dia ntia oba hese unyetu bi a edi wetire so ena na o chere chere afa adaba ko a minim se enchele bi na me de asem no ebe ba na wiye ye sise no ohwe mu a de ma asem o eya den pa kase no eya 1 Corinthians chapter 11 and 5 and 6 no what is the top 1 Corinthians 11 15 no no so wase oba e bo mpa ya eya se oba ne kata ne tie oba se wono so a wase wode nwi no ama oba no se na kata so e wona asem no wo na e hono nyame e bo a ye be hwe mu because either said as a baako me ne baako ana said as a so me nyina abom ye adwuma bom de a enyame asem a nyame be kan bia no e praise god amen ana de nyame kan be praise god ah it was say this year adu ti hono ana asem no wono
Assembly, Second Kings chapter 2, verse 1. Or say, if I Elijah calls her, okay, buy a bono, Bible say, if I Elijah calls her. Was I about looking up by a bono, or by a formal swap? John chapter 3:13 swap. Yes, it's so beyond course. Now, if I say, who will you? Ah, I say, Elijah calls her. Well, this will be some course. There's a honey of a reconciliation. Yeah, I feel, yeah, come on, mono. Or so about a year, ever cut us. Ewa famuho. Si 15 wano. 6 wano suwa. Yegen kano. Wase waba katawuti. Ya fa katawuti. Ase waka artificiality mbi. Ya fwene ben yase ya wakon sa. Na fwe ya timi hui bienti ya. Aida se bako bemene bako. Praise him. Praise him. Inti emano. Di ebe mwene se. One. Di emema enzonsuye. Ebe da waba ane beman teme se. Oba. Oba katawuti. Beman katawuti. Oba, eso katanity. Bema diye, iniso katanity. Oba, o unity. Bema diye, o kwa eso unity. Oba, e genity. Bema, o unity. Oba, o wase o nye bibi ya e dinity suwa. Bema diye, ya nkanu wa simbi ya mfahon. Ndi oba katanity. Bema diye, on katanity. Amen. Ndi yosiyamua, na ma difference. Abeda oba ene be mantem ti ema ni na nupo di muo die no munu ho mu pension ade a abafo nti na edi ka bo be mansa na ebo wo enti na se oba obro ho ase enti na paul se me die me oba die me mane kwa kura ase se paul me mo oba kwa nketekete kura ase ni be manso ketekete kwa ase onya sa na me bo e be ha de suenu mu enti se ema mo ho mfa so bebre ne mo die construction no Ese mo nye no. Ene ese mo nye mo ho. Amen. Omye nsori. Yeba mpa ya ansa. Asa fuye huwa. Edi asida ma wonse mpa. Ene odi ama yi. So se. Biye ni. Na bebi odi ema. Ene meme nye na edi. Ewo kon suisi imono. Yenye ye mwose de wopese ye ye hon. Nye nsewe ni mwonyam. Yeda wase. Ewo yesu di imo. Amen.